umwami yararabye abona inyange zirabereye ko zozibwami aca aravuga ati inyange muzegeranye zose zizibwami nk'uko nyine icyubahiro araba bakwiye kuja mu mabanga akabona barabereye arabye uko babamubwiye gutyo oye n'amashuri bize akabona barabereye agaca bagena bakarongora ibintu ariko rero twashize imbere Imana murumva ko Imana iri imbere hanyuma rero ujye mwami amaze kuvuga inyange ko zo mwegera kugira zimuce hirya no hino mu bikorwa byo bya misi yose aguma zibona ingendo yarabyumvise nayikicokeramwo abakumakuma byose mubwo bari hafi gushikaho umwami yavuze bazishikana babona harimo ikintu naho cera mugabo sinyange naho cera ariko sinyange bati none twebwe ko twarondera inyange wewe ubona uri inyange nturi ngende wewe itoya jewe uko mumbona kose jewe ndi inyange atariko nubwo butama n'ubuguru bune ufise amaboko ane n'urundi ukwega gurutsembetsembe wewe uri inyange kabisa iti ibi byose mubona by'agasembwa ariko ndi inyange bati ndibikunda barabandanya baraharira umwanya ntikuri kuragenda ko bazishikana ibwami ariko yigumiye yihadikiriza ngo nayo ni inyange kandi ari inkende naha rero ibi bintu bijya birapfa ntibitere imbere ntibizana umwimbu hari abo nyine icyubahira biha abo nari inyange kumva ari bikende niyo mpamvu rero intumwa y'imana muhammadi salama yavuze ati mushaka umugisha w'imana muriyubara gufata minenerwe ibintu bitanu icya mbere ntimuhirahire ngo murafata minenerwe ubuhumbu abantu bashurashura abantu bafise abahabara mu byo mufata minenerwe icyo ntimugifate minenerwe kuko rwaraye rurahunahuna rugakora ku madosiye baraka zote zinaondoka icya kabiri ntimuhirahire ngo murafata minenerwe umuntu akengera amategeko y'imana iyo akengereye amategeko y'imana n'amategeko y'abamukoresha ntaco azomubwira ni ba bandi ngo se kizima nahashitse ibisigaye birimenya icya gatatu umuntu atagira impuhwe abacamanza benshi nta mpuhwe bafise abonye igiturire ntumubwira ngo uwo ni imfubyi uwo ni umupfakazi uwo ni ntawe nikora ngo arimenya uwo rero ujya mu ntarenganijwe n'uri muri leta mbyeyi n'uri muri leta nsenzi n'uri muri leta nkotsi imyidogo yiwe imanira yemera imanira yumva uyo muntu igisa taherereyemo nta mugisha kiriko kiratuzanira kiriko kidukwegera umuvumu niyo mpamvu uwo mumumenye usimoneye uruma tupa inje ntimumubabarire na gato uyo camusugumira hanze kugira ngo inda yiwe ndende ntidukwegere hanyuma icya gatatu ari icya kane ni ukutitaho isezerano umuntu ashinzwe amabanga atazi ko kino gihugu cyashize imana imbere abifata minenerwe uyo o azoshira inda yiwe imbere ashira inyungu ziwe imbere maze duteranye n'imana duce duhura n'ibibazo hanyuma icya gatanu n'ubunebwe gukorera ku gitsure umuntu akorera ku gitsure atamenye ibyo ajejwe agakorera ku gitsure uwo nawe mu mwiyubare ntimumufate minenerwe kuko ashobora kutukwegera karambaraye kuko ashaka kurya umwimbu ataruhiye niyo mpamvu rero abo bose b'ingeso mwe n'izo n'ingende ziri mu nyange niyo mpamvu wabwira mwene wanyu uti uririnda kuba ingende mu nyange
radio televiziyo